dowlad noo samaysay oo madaxweyne ka dhiganayna dumar oo dhan. Salaamu calaykum dumar oo dhan.